Maria, Coñana, que Maria, Morana, que Bulela, Cajazó, y Antlasui, Sendivin, Ogetue, Chichazó, Arumelo, Kiana, que Bulela, Catino, Chofa, Mahorimo, Maria, Coñana, Maria, Morana, que Bulela, Cajazó, Antlasui, Sendivin, Ogetue, Kintate, Arumelo, Kiana, Kibulela, Kamorim, Jehova, Maorimo.
Kabaze.
So, Ruputu, kuzo ba unno for a competition in me. All
right. Yebo.
Kabazo.
But Prince, nami nge pati ngzoti no.
No, put on. No.
Siyabo.
Usiphathele namhlanje.
Okay. Asikho isikhali.
Ya, awushaya isikhali mfana sibe khona ke namhlanje.
Asikho isikhali esibeke lwemina esiyophumelela ngokushilo yezwini lakhe. Asikho bo isikhali esibekelwe mina esiyophumelela ngokushilo yenushi. Asikho bo.
Hayi ukuthi mhlambe bozo rapper. Aw rap.
Speak into the mic.
No.
Ukhokwiso kwa yo. Okwam rapper musa.
Ah, style.
Oh, style sakho.
Yes.
Okay.
Kabazela isikhali asikho.
Ya nama ngizwana futhi. Kuzoba uno for the competition.
Unfortunately, I have to say no.
Show put to him. No, yes.
Thank you.